zimwe se muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twabatorokanije kuri uno munsi mugaba mugira muyashikirizwa na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingigo nkuru nkuru uzikurikira ikigo OBR nico kigiye gutotanga uruhusha kuri abo bose bipfuza kuzana imiti y'ibitegwa mu Burundi rimwe na rimwe ngo imico nakaranga iratuma abakenyezi badaterera cyane mu bijanye n'iterambere nayo kumene gihugu bakorera inyuma y'isoko ya Kamenge ngo bahamagarirwa kubomora atagisabwe reka ndabayikaze mukanya ni muri mu kwacu Ndasubiye kubayikaze kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Umuntu wese yipfuza kwinjiza imiti y'ibitegwa mu Burundi ngo asabwa kubanza gusaba uruhusha muri OBR ndetse akanamenyesha n'imiti azozana. Ibyo bivugwa n'umushikiranganji Deogi de Rurema mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Inkuru ya mugenzi wacu Reimo Prosper Niyonkuru.
Muri ico kiganiro umushikiranganji Deogi de Rurema yamenyesheje ko hagiye gutangwa uruhusha kwa gukura imiti hanze biciye ku buhinga bwa none cyo kimwe no mu bindi bihugu nayo umwimbo mwiza wibonekeza mu banyagihugu ngo bisigura ko imiti y'ibitegwa ihari kandi ikoreshwa
muti none imiti y'ibitegwa cyangwa y'ibitungwa iraboneka aha nibaza yuko namwebwe iyo muduze ruguru murabona kubo imirima yitaweho cyane eka noneho sabakozi uwo mu bushikiranganje bayitaho gusa n'abene gihugu baramaze kumenya akamaro ko kugwiza umwimbu kuko bica yibonekera iwabo mumvise yuko umuntu wawe sitigeza kuronka icufungura n'umufugo karonka amahera ariko rero twebwe mu bushikiranganje kikibazo twahe tuzi ko gishobora kuhaba cyo gituma twashizeho ububiko bw'intega bizoza bw'imiti buri igitega
kujanye n'ubworozi no gutanga akazi kugwaruka ngo hagiye gushigwaho ikigo cy'ubworozi mu ntara zose zigize Burundi
ni nakanya kumenyesha yuko ubu tugomba dushiraho umugambi ukomeye cyane mu bijanye no korora kugira ngo mu ntara ibiburi habe hari ikigo cy'ukorora cya kijambere kiri mu inka ijana tufashe urugwaruka ruri hariya ruguru bavuga ngo nta kazi bafise tubafashe kubaka impongore singurube cyangwa tubafashe gushiraho ubwororero bw'inkoko kugira ngo abantu bose baronke akazi uwo mugambi ugeze kure twaramaze kuwutegura kandi twamaze kuwushikiriza
Kuborozi bidoga ko bataronse umwanya kuye kugira ngo bitegurire kororera mu mpongore umushikiranganje Rurema yamenyesheje yuko umuhini mushasha wamutera amabavu.
Rimo Prosper niyo nkuru urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abanyagihugu bo mu kigwati Kagwema komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ngo barugarijwe n'ubukene bitewe nibura ry'imvura. Ariko ngo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo biteze imbere nkuko bishikirizwa n'umuhanuzi wa buramatari ajejwe iby'imibano n'imico ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza
ubuzima bugoye bivuye kwikena ry'imvura uburaro bubi kubura indimiro nivyo birango mu kigwati ca Kagwema kiri mu komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bamwe mu banyagihugu ba muri ico kigwati baremeza ko babayeho mu buzima bubi inzu zimeze nabi hamwe no kubura ico bafungura n'ibindi
tubayeho nabi mu buzima bubi nk'ubu murabona yuko imvura yabuze ntitukironka naho ducitasha kubaho kwacu turonse ugiye nko gusayidia ukaronka guhereza utwufungura n'uwo munsi n'umwe nukuri urashima Imana n'abagabo bacu barahiga naho bo citasha bakahabura
Uwundi munyagihugu ati ico kigoyi kiharangwa caturutse ku izuba ry'umurengera bituma badashobora kurima yongera saba ubufasha ko bogarukigwaho
ngaha mu gisagara iwacu mu Kagwema hatubayeho nabi na nabi kubivanye n'uruzuba rwatse satubura n'ubujyo rero kuntu tuzataronka kuntu turonka n'ikemeri yo kurarira n'abantu mujyango inzara ikenda kubamerera nabi na malaria n'ingora zitandukanye
Ngendabanka Emmanuel umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iby'imibano imico avuga ko bazi ngorane zabo bene gihugu ariko ngo bariko barakora kugira ngo bafashe abo banyagihugu biteze imbere
Abene gihugu bo ngaha n'abantu abayeho mu buzima budasanzwe nabonye amazu yabo kubona amazu asakaje twatsi ubuzi buto buto bigaragara yuko ari abantu bamerewe nabi cyane tuba turagerageza rero uko dushoboye hariho nko muri iyi minsi umushinga mateka tu mu ntara y'ubanza avuga ngaha muri komine ya Gihanga yo arika yafashije kugira ngo hubakwe amazu ariko turarabimwe nabo bantu bazaba baragarukirwa ko kugira ngo nabo biteze imbere
abo banyagihugu bugarijwe n'ubukene ahanini bakaba bagizwe n'abasangwa butaka
Elvis Munyaneza nawe urakoze umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana asaba badandaza badandariza inyuma y'isoko ya Kamenge kubomora ngo kuko bubatse hejuru y'imifurege y'amazi ni nkuru ya mugenzi wacu
Murugaro genderagize aho ku isoko ya Kamenge ari kumwe n'umushikiranganje w'intara ya hagati mu gihugu terambere rusange n'umutekano Gervain Irakobuca umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko yasanze abafite utuzu bakoreramo imbere y'iyo soko iruka gusubirwamo batubahirije ibyo bavuganye mu bijyanye no kubaka Aha akaba yatanze akarorero kutubaho bacako bafutse imiserege ibyo ngo bica bituma muri iyo miserege batayo imicafu kandi ivyo ari vyo banse umukuru w'igisagara yaciye asaba ko bobomora ivyo bubatse mu maguru masha akaba yabasavye ko yogaruka babikuyeho kuko ubutazobikora azohanwa
jire nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje ishyirahamwe search for common ground ryatunganije inama mu ntumbero yo gukangurira abakenyezi guterera mu iterambere ku bwa Floride ayitungiye arirongoye amenyesha ko rimwe na rimwe ngo haba intambamyi ku bakenyezi mu bijyanye n'iterambere kubera imico n'akaranga ni nkuru ya mugenzi wacu Mugisha Milik
umukenyezi arashobora guterera mu rambere y'igihugu cy'u Burundi ayo namwe mu majambo yavugiwe mu nama yatunganijwe n'ishiramwe Search for Common Ground Floride ahitungiye arongoye iyo shirahamwe akaba yamenyesheje ko ahanini iterambere ry'umukenyezi ihura n'intamba myizifatiye ku mico na karanga
ntumbero rero nyamukuru y'irihuriro ry'abakenyezi rigira kabiri rero rikaba ariyo gukangurira abo vyega bose ngo bagire uruhara mu guhindura imico n'imigenzo ya kahise yagiye irasinzikaza umukenyezi ugasanga iramukumira ugasanga mu byerekeye ubutunzi ntiyashoboye gutera imbere cyane nubwo hari abamaze kubitahura tukavuga duti reka duhinduke duhindure dutere intambwe turaze yuko intambwe rimwe bidakunda ariko tuvuga ngo dutere intambwe imwe imwe ku yindi Turemera yuko guhindura imigenzo ari ukugenza buhoro buhoro na kare buke buke bukomeza igihonyi nuko bikora buke buke ataho twitonesa ataho twibabaje ariko duhindure ni ngombwa yuko umwe wese umukenyezi abifashijwemo kandi n'umugabo n'umushinga ntahe kuko urazi ko dukoresha indimi zitandukanye arinda kugira uruhara mu guhindura iyo mico kuko itaragahinduka iterambere usanga rigenda mugabo ritagenda ngo rishike kure
ku bwa Floride ahitungiye ati iyi nama nakajyo keza ko kurabira hamwe abamaze gutera imbere kugira bashobore kurahurira abandi
hari ha bakenyezi basobanukiwe ko bagomba guhindura imigenzo idatuma batera imbere hari ha bakenyezi batahuye ko bashobora gukora ibikorwa birenge hajya birirwa muhira baratahuye ko hari abakenyezi bashobora gukora ibikorwa by'iterambere kandi no mu Burundi bariho benshi mugabo no munsi turakeneye ko bajya hagaragara bakigisha abandi bakabereka bati birashoboka ko mutera imbere birashoboka ko murengera imico ituma dutatera imbere birashoboka
urongo ishyirahamwe Search for Common Ground akaba yarangije asaba abagabo gushigikira abagore babo mu migambi yabo y'iterambere ngo byose birashoboka bakoreye hamwe ngo kuko ubwirigiri bugira babiri
Mugisha Miriksi nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje ishyirahamwe ry'ugwaruka ryitaho ururimi rw'igifaransa ngo rigiye gufasha Ishure ryarise uhonga hamwe na NF riri mu ntara ya Gitega kumukubarosa udukoresho twabigeme bakoresha iyo bagiye mu butinyanka kubga Prince Bizirigi arirongoye akavuga ko uwo mugambi uzobandanya tumwumvirize
ndumwigeme kandi ndavyishimiye
ico cyacu nuko hoje kigihe atamye shure asiba kuja kwiga umwigeme atamye shure yumva atishimiye kuba umwigeme kubera ko yuko Imana ari Imana yamureye cyo twifuza nuko hoge igihe kuko dutambara abakobwa bakenera mu gihe cy'ubutinyanka batonze abavyeyi batu batekereye batatu batekereye bashike badutora nk'ahantu muri karto dore twareza mu buraro bwabo cyangwa dutora muri direction ku buryo ata mwana w'umwigeme yosubira kugira indwara zivuye ku isuku rike kubera yabuze agatambara akoresha mu gihe ciwe cy'ubutinyanka tuca turaraba aho twokorera dusanga twoja muri lise buhonga aha haruguru muri bushurarirari lise imwe iri hagati mu gihugu duhitamo lise Saint-Thérèse ariyo NF Gitega aho batubwiye yuko abanyeshure b'abakobwa bahari nko kuri lise buhonga n'amajana 543 igitega naho n'amajana 450
mbero yo guteza imbere ugwaruka rukicaruka rufise impano yo gutamba uruganda ruhingura imiziki Master Music gwatunganije ihiganwa rizoba ku munsi wa gatanu byo gutamba ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita irakoze
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku byerekeye ihiganwa gitiriwe Somya Challenge Armel Marie Chabel Ngendakumana asanzwe arongoye label Master Music aratubwira icyatumye ategura iryo higanwa
hariho uburyo bwo gushyigikira impano z'abandi z'urwaruka ko je nuburirimbyi namwe mfite ama club antambira kuva 2014 nisa abantu bantambira inyuma bamwe bamwe babaye n'abagabo donc il faut ko nama ngerageza gukora ikintu henshi yenda bikoze badabahaye ikintu novuga nka opportunity yo kugira yo visibility bagashobora nabo nyine kuboneka ari
nayo kuvyerekeye kwikingira no kubahiriza amategeko agenga kwirinda ikiza coronavirus 19 atubwira ko byose babiteguye
tuzopima ubushuhe dukoresheje icyo bita auto test ya temperature abantu bose bazabashika umuntu azogaragaza ibimenyetso by'ubushuhe burengeje donc tuvuga ko umuntu ntari normal nazo kwinjira uyo azubaje kwandukiza abandi kandi azubaje yari yariho n'ama disinfectant
muri iryo higanwa rero hakazotorwamo imigwi itatu uwa mbere akazoronka amafaranga agera ku 500,000 nayo uwa kabiri akazoronka amafaranga agera ku 300,000 uwa gatatu bakazoronka amafaranga agera ku 200,000
Ange Negrita nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu uyu no munsi reka ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana nibagiye gushimira bagenzanje bayatorokanije ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza